takamuti kitenkundla yase Kwaluseni kubonakala ke kungilete okulingaboniki ngaliso linye tiphindze ke tiyasangana kutsi ingabe laba bebamengise tona ngetincwadi enkundleni idulo bobani kulandzela kutsi ke letinye takamuti esikhulumisane nato ke namuhla titsi laba bebamengise letincwadi atibathi futhi ke tiyamangala kutsi bobani bebanengangaka ngoba bona batakamuti angeke ke sebayende into lenjena basola kakhulu bona ke bantfu ke bemaphathi kutsi kube ngibo ke labaya khona ke enkundleni kyawumikisa dona kuletincwadi noma ke yona ke ipetition
akuseliciniso ukuthi takhabuti dasekwaluswe ntaba jawubhikishe kubhikishe naba lesingabadi kutsi basuba singena ngani asibadi
manje titsi ke nini etikhaloteni ungalesenda
tikhalotethu sibona lokuthi akuhambi kahle ukuthi bahambe bayobhikisha singabhadle sibakuphi labantu asina EFF lana asina lontozana sibantu nje basekwaluseni umphakathi wasekwalukomini nje kwalusa side emakhomanisi no ngekukwati kwamtini bendivalet noma ngabe besinet card uthini besitamtshela thina MP ngubhuti wethu siyamati walonza weni bekungeke bese sesigijima sombhikishela inini vele kona side thina ma membership abo EFF nabo bani bani singumbhule nje sikwalusa nje thina sila but ke nokwentekele akugabi kahle because kufese kufakela abanye abantu lesingabathi bayobhikishela thina kanti thina sinato tona let card but ngeke bese sitiraise ngale ndlela abatiraise ngayo bona ngiloko kwethu thina angeke sente njengale ndlela lebenta ngayo totonga lenza uhambe ba petition abantu ngathi usu petitiona ini ngoba nangabe bayalwa balwe but bangalwi ngathi dinkinga tabo da nathi tisiphetsa but asibambisani nangabe sifuna kulwa hayi ukuthi bese sibalwa bodwa abantu lethini
Lilunga lePhalamende laseKwaluseni umhlonishwa Mabhanisi Dlamini uvumile ukuthi netakhamuti teseKwaluseni utibonile kojana linengi lebantu bebakathi bakhona akusibonani ke kwabaseKwaluseni
bona baya bebasho vele ukuthi they are happy with this system yetinkundla uma ngabe itoba naka kanje I cannot take it away from them and ke ngicabanga ukuthi iyouth emsakati it's another wing yebantu labakhona kwaLusene. Angicabange ukuthi iyod senga decidela bonke abantu basekwaLusene ukuthi abende ini. It's ngathini by department yalama nangja yama stakeholders la khona la kwaLusene.
Mhlamini ucelise una ke sive sasekwaLusene ukuthi kufuna ke ukuthi sisebenze ngokubambisana kute ke sta uphumelela. Itenza bente msakato iMaswati channel ngikirikalo sinohlahla thwala sisekwaLusene.